dumadie no eye me ne awrade benante dumadie ye motai titiru pa ne se ye behunu nkwaje akwan ne ne awrade etumi anante ye motai bio nso ne se enipa ene awrade yesu kristo nante ye kwan be no otumi fa so nante de amfom so nso no moye wo kwan mu a ye betumi asua bibi afri mu ye mapapa be nso no moye ye a she awrade ene onyam now as I've already said in my other broadcasting that these are there as an examples to instruct and to direct our path.